Angele ganjani glamusi gavamku. Nisulegi lugum tuasisa. Nisulegi lugum kipapetlo nini tangene ganjani glamusi gavaba. Ile vam denini tangele ganjani glamusi gavamku. Nisulegi lugum tuasisa. Nehluleke lokungkhipha phehlo nini tsangene kanjani lo muzika baba
Ngalelo wehlulekile phehlo
Ngizabalase kanzima ngifuna ukuphuma phehlweni
Aphelelwa yikho konke kwami Aphelelwa yizinkomo lesimo sizaphuma kanjani phehlweni
Izabalase kanzima ngifuna ukuphuma ephehlweni
Aphelelwa yikho konke kwami Aphelelwa yizinkomo lesimo sizaphuma kanjani ephehlweni
Awuze amalombo kimi
Aphelelwa
Awuze amalombo kimi
Aphelelwa
Kanti kumele ngenze njani
Kanti kumele ngenze njani
Kanti kumele ngenze njani